in London, got my beef from London.
Ni sasa tutajua vile tutakafunga. Sikika nafungwa aje.
Buda siyo kitu ni kubwa.
Bebe.
Mimi dote nika kitu kadogo.
Hii naua kuua bwana.
Ni bigger than mtungi.
Hot. Thank you.
Закажи.